cautious. You're gonna have to count your losses. Easily attracted, but dangerous to get distracted. I'm drawing circles, don't you know? Taxi, the arms to go to a garden. Just want what you can't have. Never once tried playing this for keeps. No, 'cause baby, you just want what you can't have. And no, you can't have me. Yeah, best thing you ever had. That's why you want it so bad.
That's why you want it so bad. I'm like the walking undead, coming to your bed, making you beg again. You're gonna regret all the things that you said, and baby, you're gonna wish it back. I wanna live again, I wanna live again. I am back from the dead, living like a zombie. Wanna live again, I wanna live again. I am back from the dead, living like
da 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 da